Aiko sawa Tony.
Yesu! Jesus is Lord.
Next year. Bro, chama. Jesu kemali wanapima kusoma na kuoga. Energy Radio.